15 Boss.
Najibunia, ukatoliki najibunia, kuwa mkristo najibunia, ukatoliki najibunia, kuwa mkristo.
Nini wewe Mungu, Baba yetu, ulimtuma mwana wako, Yesu Kristo.
Na umashari.